He aha te hua o te mahi tahi a ngā wātene Māori ki te ratonga tīnei ahi, kuia te kaupapa o te hui I Wainganui I Awaropu e rua, I Rotorua I nā kuenei, I reira a Henarangi Goodman.
He whai I ngā ako manga haumaru tangata pērā I ēnei e kōkirihi ake nei e te tari patuahi. Te kaupapa nui I hui mai ai ēnei o ngā wātene, mai ngā rohe o te puku o te ika.
Ko tai mai rātau ki te ako, me pēhea te akiaki pai, te akiaki tika I ngā hui nui, I a rātau e mahi ana, I a rātau e hikoikoi hāre I te motu o te whenua.
E tino āwhina mō ngā hunga kāre mōhio, ina me aha ina ka pāmai te tahi, mea ohorere pēnei te rū whenua, ngā ahi.
Kia mātou nei whakaaro, nā te raurau o te pātu ahi me te raurau o ngā wātine ka oro ai te iwi.
Tūturua nō hoki I roto o te mahitahi o te tariti nei ahi, me ngā wātene Māori o te motu. Arā he tika tonu kia kōkirihia tēnei kaupapa me ona āhuatanga katoa.
And there are our own people, kū Māori, that don't know anything about, you know, about the safety situation where the alarm goes off and that sort of thing, and they don't even know what to do.
The saving life is our main priority. And when there's a fire or something, that our wardens got to do, we got to be there.
E whakapono ana mātou o te tari patuahi, te tari pirihimana, te hunga kawe ngā tūroro, ngā hāpori, ngā puari hauora, kai te noho mātou I raro I tenei me ki whakapapa.
He kaupapa nui ka kawe a haere ki e rātu o ngā rohe kāinga o te motu. Ko Henarangi Goodman, mō te karere.